sayivula iminyango apha emabheleni sathi namkelekile ke nina abangabambi kweli khaya nawe wena obuzigqithela sithi nawe wamkelekile apha emabheleni apho siye siphathe khona iinto zenkcubeko yesintu siphathe amayeza ngenye imini siphathe nje izinto ezizincoko sincokole today spiritual sunday ke bantu abahle is the 2nd of january is 2022 yafuna ubhela practice ukuthi 2022 namhlanje sifuna ukujonga ithini into mntana omhle ethi yiba prepared for unyaka so that lo nyaka utshintshe man wenze izinto ngendlela ongaqhelanga ukwenza ngayo izinto so that lo nyaka ube of value to yourself and your family and the people who are dear to you lo nyaka uthini ukuze izinto zibe ziyatshintsha nawe uyancoma utsho uba lo nyaka awufani neminye sabe sincokola loo nto ke kulo lusuku lwanamhlanje phambi koba singene ke sisakhumbuza wena mntu othi ufuna ufunda ngamayeza wena mntu othi ufuna sincokoleni kwindawo engu-closed space because ke phaya kwesasikolo is not only ukufunda ngamayeza abanye baye babuze iingxaki abajongene nazo omnye athi tata ubhele sendakhe ndayo emntwini wenza le nale what does it mean was it right sincokoleni singabantu abagqibofunda ngamayeza sincokola ngeziwasho sincokola ngayo yonke nje le nto lena nezinye esingazithethiyo kule ndawo esizincokola phaya nekhusini sithi bhalisa ke iform iyafumaneka phaa kula website yethu kula ndawo ithi about us and the academy siphinde sikhumbuze ke wena mntu ubuseklasini noba bekunini kulo nyaka sizawuba ne-practical the nature and the shape ye-practical we are going to communicate it leyo ke into ye-practical will only be open kubantu esikhe sanento kwenza nabo only Gqitha ke mntana ebhele ungene kumbuzo othi how to be prepared for 2022 masiyitshayelele unyaka is 365 le 365 yimotion okanye imovement ye-earth around the sun ithatha 365 years ukusuka kule point ijikeleza ilanga iphinde ibuyele kule point people celebrate ke loo nto Egyptians had the first calendar that Western civilization picked from. Then kwafuma sobe zikhona nezinye Mayan calendars, nezinye calendars, ezi calendars, these Sumerian calendars and so on. I-generations zeza cultures always celebrated ukuqala konyaka. The Egyptian one started with the flooding of the Nile, so kuthiwa ke ngokusiza ulima, kuthiwa ke kuzawuba kuhle, imbali liphelile and so on and so forth. Nathi ke sithi unyaka siye siwucelebrate ngoba abantu botshonelwandle ngefest bajive babuye abanye benemigqwaliso besitheni na besingathi siyozihlamba. Sithi ke ngoku masizilungiselele unyaka omtsha ngendlela but with style. Unumber one. Njengoba sisithi sifuna uqala kakuhle unyaka siwuqala nge-resolutions sithi try ukuthi i-resolutions akho ibe yilaa nto okuthiwa ngu-smart abo specific measurable realistic time but yonke laa nto ndingasayikhumbuli yonke but mayibe zii-resolutions ezenza isense kuwe sithi bhala zibe ntathu sukwenza i-1000 ye-resolution bhala zibe ntathu ukuthi kulo nyaka ndifuna kwenzeke le so that umane ujonga ukuthi how far am I ukuba uthi kulo nyaka ndifuna ubuyela esikolweni mayingabiyo resolution mayikhathwe zii-actions what have you done kule process yokubuyela esikolweni ukuba uthi kulo nyaka ndifuna ukwenda what have you done kule process yokwenda kulo nyaka ndifuna imoto what have you done ukuba zintathu be able to track each and everyone and the city ingaske qho xa ulala uzibuze how far am I ku resolution number 1 Unumber 2 city declutter mdanomhle. This is big. Declutter. Remove clutter around you. I clutter around wena is many things. It's not ubumdaka nje apha ekhaya. It's also the energies around wena. Yintoni le uyenzayo oyazi ukuthi yakudodobalisa ukuba uthi kutshaya icuba ukuba uthi butywala ukuba uthi ukwi-toxic relationship ukuba uthi likhaya lakho uthi ngulo msebenzi okuwo uthi le nkonzo ukhonza kuyo uthi yile ndawo uhlala kuyo declutter remove that clutter because kulo nyaka uphelileyo you did not achieve much ukuloo mess ukuyo Get out of that mud. Get out of that clutter. Remove friends if une friends ezingakukhulisiyo. City unumber 3. cleanse. Zifundise to cleanse your spirit kulonyaka. Akhona amayeza kwabhele okufutha. La sithi ngamayeza esimnyama isichitha umgqwaliso la combo. Yes, zifundise to declutter, zifundise to cleanse. Ezi zinto zimbini ziyelelene. Sithi njengokuba uhlamba nje wena, hlamba your spirit, cleanse your house. Remove le mimoya. Ezi zinto zimdaka in your house, in yourself. Naba bantu ba around wena, ba close to wena, cleanse them in whatever form possible. Because if the spirit oamba naso, remember you are a spiritual being, but you are captured in this physical body. City cleanse both. Mangabikho eclinic bekwe shekela, because one contaminates the other. Zifundiseke ukuthinga peli 3 to 4 months ungakhange ufute, uphalaze, ucime. Ingakumbi wena mntu ungutata ungalibali ukucima. Unumber whatever city, challenge yourself. Zikhona izinto ezikoyisayo. Omnye umntu oyiswa kuvuka. Omnye sithe oyiswa kuyekela icuba. Omnye woyiswa kukuthi andifuni. That simple thing. There are people who come to you every day. I remember ndisengumntana esikolo ndixakene neassignment yam. Kukho abazofuna ukwenzelwa, abakho abazofuna uba ndiphume kule nto ndiyenza ndincede bona. I was unable to say no. Ufumanise uba ngoku bona xa begqiba omkakum begqibile, mna ndisezawuphinde ndiqale eqaleni because I did not do my part. Bendisenze zabo. Challenge yourself, into nenzima oxakene nayo ongakwazi uyenza. Ingaba kuvuka wondlula ibhedi? If that is your problem, work on it, do it. Have a challenge kulonyaka to say, I'm facing my nemesis head on. Kulonyaka, I'm facing my omens better good head first. Iba kuthwa na mandizilahlele. I'm going kulonyaka, I'm doing what I've not done. Ithi into to be what you are not. You need to change the things that you do, do the things that you've never done, so to be a different person. CT, complete your most difficult tasks. What are the tasks okubu chongene nazo? Omnye mhlawumbi okwe kandi moto. Omnye okwe enelikande atuza ulaka. Omnye sithi okwe nale relationship ati ndifunu puma kuyo. Omnye okwe wathi kulona unyaka ndifunu igqiba le degree, le diploma. Whatever a task a difficult for wena. Omnye kunzima uku aplela le posting a center woyika abantu. Omnye unezinto ezithi abantu bazawuthini. That's a difficult task. Kulonyaka khawujonge wena man. Yenza lento iza kukholisa. If lento iza kukholisa is not immoral, if you're not going to affect a next person, kulonyaka masikhuleni, kulonyaka masibe better kuneminye iminyaka, kulonyaka masibulele ukuthi ngomnye unyaka lo senza izinto ngokohlukileyo. If le video ibimfutshane kakhulu ndithinde phindu iqalele emva kweveke ezimbini uphindu yimamele kuba kaloko xa uphindu imamela it will make sense. Mhlamba izukwenza sense okwangoku. Sithi 2022 is 2 yinumerology ke lesithetha ngayo sithi ngu-6. Sizawubuya siyincokole ke uba what does it mean ngokwe-numbers u-2022. Masicamagusheni sawudibana ngomso. Camagu.